waliwo binje bitudaza ebitusumbuwa mazima binji munsi
ebyobuganga byatunonya byakaseera katono ddala waliwo kanani ebyayote bikwerera tugenda kanani ekimuke kirungi tutambule mugunda zona zaku tugamba kimuti yesu ye mugoba waffe tugenda kanani ekimuke kirungi